karero tubaramutse kandi tubaha ikaze mu makuru yacu amakuru rero mudahwema gukurikira kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV mubandanye rero muyakurikira muri Burundi aho mubandanye mudukurikira muri ijya nino ku isi yatandukanye ndetse no mu Burundi abadukurikira bari mu ntara zitandukanye nk'intara ya Kayanza Karusi Ubanza Gitega Muramya Makamba Bujumbura Rugombo Rumonge ndetse n'ahandi agiye hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'amazi manini abari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse n'ahandi hose hatandukanye mwese rero tubaha ikaze mu makuru yacu mu Burundi rero ariko haribazwa ngo ninde yishe Diane Ndayiragije umukenyezi wa Lieutenant Colonel Aloni Ndayishimiye umwaka uraheze atamatohoza akozwe ku mugoroba wa 23 nyakanga 2021 muri karitsiye Milango ya zone Kamenge haraturitse grenade mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aloni Ndayishimiye muri kino gihe harongoye kamomuhuta ko mukamo moha iyo grenade yarakomerekeje bikomeye umukenyezi wa Aloni Ndayishimiye yitwa Diane Ndayiragije benumuyaga wiwe yitwa Cecile inyuma ya kanya gato baraheza acikanira ku bitaro bya gisirikare mu Kamenge umwaka uraheze hatamatohoza nyezi na akozwe urukurikirane rw'uwa 23 nyakanga 2021 mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aloni Ndayishimiye imbere gato y'isaha 9 z'umugoroba niho umufasoni Diane Ndayiragije yaronka itelefoni y'umugabo wiwe amumenyesha ko amurungikiye imodoka imutahana imukuye aho yakorera kuri Centre de Sante Muyange yo muri komine Bubanza Diane Ndayiragije akivugo akivyumva umutima urasimba kubera umugabo atari asanzwe amutora ku kazi kandi yari asanzwe yikeka ko ashobora kumugirira nabi abo twavuganye mubo bakorana kuri iryo vuriro batubwiye ko Diane Ndayiragije yaciye asaba amahera ku kazi yo kuriha ipikipiki imukurayo inyuma niho ya modoka yashika abasirikare barungitswe na Lieutenant Colonel Aloni Ndayishimiye baramurondera baramubura atangura kwinjira mu vyumba byose barabura imodoka bivugwa ko yagumye imurindiriye gushika burira hafi isaha 12 z'umugoroba niho Diane Ndayishimiye yashika ku rugo iwe Milango hari utwo yari yaciyemo ageze muhira asangaho umugabo niho yamubwira ko yifuza ko amucumbira umutsima w'ingano Diane asaba umukozi yitwa Cecile koyo iyo mushirira amazi kuziko uwo mugoroba hari umushitsi w'umukenyezi yabagendeye Aloni Ndayishimiye aba ariwe amuherekeza naho Diane aja mu gikoni abana nabo baca basanga nyina mu gikoni Aloni Ndayishimiye avuye guherekeza wa mushitsi yashitse akankamira abana ngo nibave mu gikoni abaza impamvu bataraja koga nkuko tubikura mu begereye uwo muryango agakobwa gakuru karabaza seko kamubaza kati ko watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gufungura none harageze gufungura kakana kaca karaja mu bwogero dushe uduhungu tubiri dutoya tuja mu nzu aho kanya Aloni Ndayishimiye nawe ava aho mu gikoni atera aja ahari icumba ciwe bivugwa ko kuva aho mu gikoni uja mu cumba ciwe yaca ahantu hari agakoridori akihavuye niho grenade yaca iturika ikomerekeza Cecile mu maso ndetse na Diane nawe mu mugongo abakomeretse bajanywe ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge ari naho bacikaniye. Abegereye umuryango bavuga ko imbere yo gucikana Diane Ndayiragije yahamagaye icuro zine umugabo amubwira ati Haroni ibyo unkoreye Imana izo bikwishure. Umubano wa Aroni na Diane wari wifashe nabi. Abegereye umuryango wa Aroni Ndayishimiye bavuga ko hari haciye igihe umugabo abwiye umugore wiwe ko atamwaka hazomara, ariko byari bigoye kwibaza ko yabivuga koko ategura kubikora kubera utari ubwa mbere. Bishika mwaka w'2016 umwe mu baryango ba Aroni yari yaramenyesheje ko uwo mugabo hategura kugandagura umukenyezi wiwe, ariko vyarahavuye biracurera. Aroni arasaba imbabazi mu muryango, haravuga ko yari amajambo yishavu gusa. Iminsi ibiri imbere yo kugandagurwa, Diane Ndayishimiye yiriwe ku isengero aho yasengera Eglise Adventiste, agenda hata telefone hatwaye yiha gusenga umunsi wose. Bamwe mu bamwegereye yari yababwiye ko yumva adafise amahoro, yipfuza kwiyegereza Imana akanasengera urugo rwiwe. Abamuzi bavuga ko Diane Ndayishimiye yari umukenyezi aciye bugufi cyane kandi w'umusenzi. Yari afise amakuru menshi y'amabi umugabo atumwa gukora. Akanya kose yama ariko arasengera umugabo ngo ave mu bwicanyi yama ariko aravugwamo. Aroni we yoba yarabazubazwa n'ayo masengesho y'umukenyezi wiwe. Boba bari bafise n'ibindi bapfa biva ku nyifato zitandukanye z'umugabo. Amatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije acitaba Imana, igipolisi caratanguye amatohoza. Mu mwanya wa mbere harahagaritswe abanyagihugu baba inyuma ya Aroni Ndayishimiye, ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza bukeye casanze bidashoboka ko grenade iterwa ivuye inyuma hanyuma ngo igwe imbere y'igikoni nk'uko vyagenze. Abanyagihugu haciye barekurwa ahandi grenade yashobora kuva hari ku ruhande rw'imbere y'inzu, aho naho hari kure y'igikoni kandi haguma igifyo c'abasirikare bacunga Aroni Ndayishimiye. Aho hantu igipolisi casanze bitashoboka na gato yako hari umuntu yahaterera grenade, abahacunze ntibamubone. Igipolisi carasavye ko abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa, ariko Aroni Ndayishimiye yaravyase. Asigaye grenade yashobora kuzanana ni muri koridori hija mu cumba kwa Aroni Ndayishimiye. Aho naho wariyo yari umwe rudende yeto na koroneri Aroni Ndayishimiye. Igipolisi nta n'umwe cabaye kigikurikirana. Umwaka uraheze ata n'umwe ahaniwe igandagurwa rya Diane Ndayishimiye na Cecile, nta n'uwukurikiranwa hariho. Aroni Ndayishimiye havugwa mu mabi menshi cyane, ntawoshobora kudonda amabi yeto na koroneri Aroni Ndayishimiye amaze kuvugwamo, cyane cyane mu gihe yari harongoye batayo ya 2012 yakorera mu rukoko. Mu kiringo ciwe haravugwa ihohoterwa rikomeye ry'abanyagihugu, abakenyezi babaga abakenyezi bahagarikwa bagakubitwa iteye isoni, igandagurwa ry'abantu, ihohoterwa ry'abanywanyi ba seneri. Uwibukwa cane ni Eringa ari Ngomirakiza, mukuru w'umugambwe seneri muri komine Mutimbuzi. Yahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya Aroni Ndayishimiye kuwa mcenda mu Kagaro 2021 kw'ibarabara rya Bujumbura Gatumba. Kuva ubwo ntagakuruka Eliya Ngomirakiza. Aroni Ndayishimiye aho gukurikiranwa yahawe kurongora ikambi ikomeye kurusha iyo benshi bita Kamomoha. Igitangaza benshi ni ingene Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yahoze arwana muri paripe hutu FNL ariko akarangwa no gutoteza bidasanzwe abo bahoranye ku rugamba ubu bari muri CNL. Umunyamahoro yarishwe. Diane Ndayishimiye Ndayiragije yari yavutse mwaka w'1995 ku mutumba wa Nini muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Yari yize amashuri y'ubuvuzi yubakanye n'umusirikare Aroni Ndayishimiye, babyarana abana bane ariko mukuru yari yaritabye Imana. Abwe abamwegereye bavuga ko Diane yagandaguwe yibungenze inda y'ukwezi kumwe. Yishwe inyuma y'imyaka 11 yubakanye na Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Abamuzi bose bavuga ko yari umukenyezi w'intungane atuje rwose, yubaha Imana kandi yubaha cane umugabo wiwe Aroni. Yoba yarubahutse kwipfakaza uwusesa amaraso ntawe agera umutwe, ariko ntavyemezo dufise ko ari we yiyiciye umugore. Naho inyifato ziwe zo kuwa 2023 nyakanga 2021 zituma umuntu yibaza byinshi. Matohoza harakomi arakenewe rwose hano hantu.